abantu babaye mariye bubakanye bikagorana ko baronka ikibondo barahakorera imigwi itandukanye yego hafi nyene hajya muri kwe kugira bashobore kuronka ikibondo nk'imisore n'inkumi shobora gusanga hari umusore yakenye inkumi bumvikana kugira babane abonyene bikagenda neza
umva rero abatararongogwa abatararonka abana bajya bafite ingorane yo kubyara urumva yuko ngaha birakoregwa none bisigura rero ngaha ajya majya mu mura numva ngo ahantu bashobora kuba hari ibintu by'ibirozi by'ibishetani nibyo rero
oya ibi ni ibintu imana yaremye kunyerera ni nati rero
Yes, 1 2 1 2 1 2 amahoro imana bane namwe bakunzi ba Isaac TV. My name is Isaac Classic. Murabona rero look location shasha nahisemo yuko uno munsi shika mu ntara ya Rutana ahantu ni kure sha ndavuga ko burundi ari buto baravyihenda koko ntibarahatembera bahabone ko bari buto sinzi bivanye n'ingene histoire bitubwira ariko vraiment ni kure cyane igisagara cya Bujumbura ni kure cyane igisagara cya Rutana twaje rero ngaha nka Isaac Classic naje ngaha kugira ndabereke ubwiza bw'igihugu cyacu cy'u Burundi naje ngaha rero uno munsi kugira ndabereke comment ibiriko biraba mu Burundi ubwiza bw'u Burundi ubwiza bw'u Burundi Burundi hari ibintu byinshi byiratira hari ibintu byiza ushobora kureba no kuri yonyine ukaryoherwa uka hari abantu babona hari abantu tubona ibintu tutahura exactement icyo ari cyo kandi murabizi yuko ama place touristique ni kimwe mu iratiro ni kimwe mu itunga ry'igihugu novuga ati ibigo by'iratiro n'ahantu novuga ati hakomeye cyane abarundi twese tuza kumenya rero twaje mu Rutana kugira tubereke murabona hari inyuma muri abinyumanje hariya muri biyaya hasa neza cyane so twaje rero kugira tubereke uno munsi amazi atemba ava misozi ameneka hasi turabekana ibintu bitakurukira muza kubona ngaha cyo rero nitwa Isaac Classic kurikirana na Isaac TV kiriganiro kuri special kabisa kuri mwese cyaturuhishije cyane cyanduhishije cyane ariko naba oblige kugira bigenda uko nuko bana welcome twagiye Manuki. Yes, bakunzi ba Isaac TV murabibona rero twaza twashika ahantu ni kure vraiment ariko murumva ko hari uguhamo rwinshi na amazi menshi ndi kumwe na Mutama egera ngaha gato ndabwize ni mpore Mutama akajwi kanjye ka Sarai kubera imbeho we na mbeho wumva
yego jenda yumva ariko nawe ndahamenyere kandi niko hasanzwe hameze iminsi yose na hantu hamahakanye hameze uko nyene ko yeri
Mutama to turi televiziyo ahantu twaba tubabona ku mafoto turahumva kuri histoire y'u Burundi kumajya mu make ahantu hitwa gute
yego muri make kwera ahantu bahita ku mashite dokale arabavuga shite dokale abandi shite do mwishanga ariko mu ijambo rimwe ni ku mashite do mwishanga guko na mashite ari muri zone shanga shanga ni zone iri muri commune Musongati province ya Rutana muri make amashite ngaha ni menshi ashika 5 iyi ni shite ya mbere mubona bahita shite nyakaye ya mbere uduze hejuru ubona shite nyakaye gira kabiri aha mu mbavu gatonya turafise shite mwalo ni zina gyuruzi bita mwalo ruri mu ikomine musongati no kuvuga iyo shite mwalo ni nyakaye mishamba ziramanuka zigahura zigacha zitanga shite karera shite karera nayo irimwe bice bibiri aho umuntu abona karera ya mbere kwiza nkuku na karera ya kabiri imanuka hasi muri makizyo turatangaho ku mashite ni nkivyo hanyuma igira gatandatu hajya muri kwe turafise isenga ryibuye glotel kitwele n'abantu bakorera imigigwa y'ikirundi ibijanye n'ivyo kubandwa imwe by'abakera nka karorero abantu babaye mariye bubakanye bikagorana ko baronka ikibondo barahakorera imigigwa itandukanye yego hafi nyene hajya muri kwe kugira bashobore kuronka ikibondo bazanana n'umupfumu akabibafashamwo tukabona ariko aravuga amajambo abasiga imiti ibintu nk'ivyo hanyuma ikindi ciyongeye ko nk'imisore n'inkumi shobora gusanga hari umusore yakenye inkumi bumvikana kugira babane bashobora kuzanana n'umupfumu nabonyene bikagenda neza
ari mu bishoboye
oya twene tubishoboye ivyo bikora abapfumu
abapfumu ntibaremerewe kwinjira ngaba abapfumu
yego nukuvuga iki kibanza umuntu yarishe arinjira hanyuma akakorera ibyabasha asanzwe akeneye mwako kanya
umva rero abatararongogwa abatararonka abana bajya bafite ingorane yo kubyara urumva yuko ngaha birakoregwa kubandwa ni kugirana
kubandwa ni migigwa y'abantu bakera bakoresha ibintu nk'amwe byo guterekera n'ibindi ego
no bisigura rero ngaha ajya majya mu mura numva ngo hahantu bashobora kuba hari ibintu by'ibirozi by'ibishetani n'ibyo rero
bo muri make frame byo sinovuga ngo biriho mugabo kandi ubwiye ko hari abantu n'ahantu ni kibanza imana yakoze uko nyene mugabo ushobora gusanga kuko ntamwe ngo burutse atubidahizwe muri make
ego none mutama ushobora kubuzi source cyanye histoire gato ya hantu aya mazi yaje gute mwahamenye gute
bo aya mazi muri make arafise source ahantu bita kunjya kayi hejuru na amazi ava hantu mwibuye mu kuzimu azari make mugabo ntaba ari menshi nk'uku azaragwirira nahura n'ayandi agaca atanga amashite nk'uku muri make ahantu hamenyekanye kuva kera amatwa asumira kuko nanje ndi muto bahamenye mu 1980 niho bashoboye gutangura gutora aha hantu ubundi bwo beshe baratubaza ko ari ibintu abazungu baba barubatse canke abantu oya ibi ni bintu Imana yaremye kunyera ni natural
tuka vraiment abantu bari hanze ndazi baca bumva buroho turafite abantu benshi bari hanze badukurikirana baca bumva bashaka kuza mu Burundi bagendera aha hantu kwinjira n'ibigoye ni ahantu hubatswe neza ubona yuko hari umutekano mwiza hiratiro koko haryoshe kuraba nabonye igiti kinini hariya kijya giti gisigura iki burya icyo giti cyari koze cyanke nibyo mwashize kugira nyine abananye hamererwa neza
bo iki giti vraiment kiri mu biti kama cyimeza iki giti bacyita igikobekobe ni giti cyimejeje ngaha cyo kimwe n'ibimubona ngaha bavyita imigoti aha turafise ubwoko bwinshi bw'ibiti kuko iri ni ishamba rinini cyane ringana na sakara ndegitari n'ahantu hanini cyane iri shamba ririmwo imice ibiri hariho fore danse ishamba rinini ari rimubona rizitanye hejuru twajya dusangayo ishamba rito rito tujya dusanga n'utundi dukoko dutandukanye nk'ingeregere udukwavu n'inkware n'ibindi bikoko kuko n'ahantu hanini enye
hama mutama umuntu aremerewe ko
yego vrema umuntu arogana cyane cyane aya mazi nk'uko ubona ari ikibanza cy'iratiro baravuga ko ubwa mbere na mbere aya mazi umuntu ayoze araruhuka mu mubiri imitwaro yari afise ibintu by'imiruho cyangwa iby'imikoshi ayoze biramuva ko kanatsinda ni amazi akanye ameze neza
girace ndayiha
ikindi vrema ndakivuga nk'uko hajya hariho na pankarite bisigura baranavuga cyane cyane aya mazi nk'umuntu b'abadamu bayoze nk'abajya dufate bubatse bavuga ati bijya bintu bavuga ati nta mazi afise umudamu wanjye wapi ayoze cyangwa akayanywa vraiment biratuma ngo ayo mazi ashobora kuyaronka
oke murabyumva rero ana ariko rero ndira mutamagira ko ndanga none ivyo bintu tutabeshanye ivyo bintu nivyo koko
nivyo kuri kweri koko ego vraiment
mama we ururushamba gose n'amazi urumva none nta munsi rumwe amazi arakama
aya mazi ni ukuvuga umuyabona nganuku ni gihe cy'imvura ahambere gushyika mu kwezi kwa kane azoba yaguye ari menshi nk'uburyo bw'uko naha duhagaze tutahagarara twigirwa hepfo gatoyi ariko mu gihe cy'iki aragabanuka mugabo aya mazi ntigera kama aragabanuka vraiment
nino mutaba nk'ubishyi tukabona ari subira inyuma ntibirashika nta
muri make frame byo kuvuga ngo yamaze asubira inyuma harigeze kuba hakizuba imya amezi na amezi imyonga myinshi yo higiga kama aya mazi ntakama aba make gusa mugaba kagumaho
ngira tubwire rimba wo tuburabizina bike bike twibira kabanga ikintu kimaze kuba ngaha cyatangaje abantu benshi muri histoire wewe wibuka
bo muri make frame ntavyishye no besha cyane nubwo nduwa hafi ariko frame ikintu gitangaza abantu benshi bashitsaha baratubaza ati ibi bintu tubona aya mazi aza gutya tugiye hejuru dusanga bimeze uko tuti oya aya mazi kumuyabona akora ibi imubona bavyita mashite mu gifaransa mu kirundi naho bavyita masumo ibisumo kubera amazi abashitsa ahantu akoroka ku masenga niho bica biba nkuko bikaba byiza nkuko bakaguma batubaza ati none ibintu sivyubatswe n'abazungu tutoya ibini natirere ni ibintu imana yaremye ku nyene
mutama ndondero riboka noge iboka zoraboneka
oya iboka no kuvuga umuntu yayizana ni yarashobora kujyanwa ayo mazi akoga utayizana niyo biragorana vraiment
ama wenda ndazi arabantu badukurikira nabo basutwa bacha batangura kubaza none za kyoge na taboka wambaye ndayambaye ariko urumva koga ngaha naho nyere urumva nibindi bindi mutama none wewe hari ikintu kimaze kuba kuri aya mazi kuri wewe kugatwe kawe ikintu kimaze kuguma ko kuri aya mazi
bo
je vyimitwaro vyimiruho vyibiki turamaze kuri testing awe ngaho kara
bo je wa prema ntabeshe imise ndahakoze ico gusa aya mazi ndayashima ndayamenya ko na amazi nk'umuntu utembereye uje ufise nk'iyashi wabize cuya uyoza urumva ko uruhutse ico je ndacemeza prema vyukuri niyo uhashitse gusa uje wumva ushuje cyane uwahagaze nk'uruhereza ruka kwegera urumva yuko usubiye kuronka kabiri karembye kameze neza
okay sawa bakunzi ba Isaac TV ndi baza igisigaye rero reka dutembere gato turahano dutembereza
yego ndashobora kubatwara kuri shite karera ya mbere hahepfo aho mushobora kubona nikindi ciza gitangaje abazungu babonye bariko baratwubakira ikiraro gifatanya karera ya mbere kugira ngo umuntu ashobore kuraba iyo karera ya mbere niya kabiri ahagaze hejuru kubera nanu umuntu ashobora kumanuka parence kari ari abantu kenshi bibagora kumanuka no kuduga ubu rero bagize ati tworohereze ingenzi tishobore kwa visita neza tangorane bariko baratwubakira ikiraro ubu kiriko kiramera neza vraiment
wow reka rero tukire turabe ibyiza by'Uburundi ubyiri ibyiza by'Uburundi ratiro giza cyane ridasanzwe mutama jerega ndago mwanya tugirende n'ukuri merci sana cameraman terura kamera ya uko nyene iterure niyo trepied ya uko nyene hama uze nawe nyaruka cameraman ingo Ayaye none muta urushamba
ego
none harabantu barubamwe
oya irishamba nta bantu bari bamuna cyane cyane iyi ni ere protege ni shamba rikingiwe kirabujijwe yuko umuntu nk'akarorero acigiti kirabujijwe ko umuntu ashobora kuza kuhinjira ka visita atarishe ivyo birabujijwe vraiment ego
none nta umwe mu hacungirira ahantu nta bikoko biri ngaha nta biki
yego vrema ahantu ibikoko turabifisemwo
murabifisemwo
yego ibikoko biriho
napfuye
na cyane cyane nk'inkende zirimwo nyinshi nubwo zitakunze kubonekana guko ziragenda ahantu inyuma kwisumira kwisumamo zironko ico zifungura hanyuma
none ntagucirimwo nkubona karadusimbiye ko
oya no kuvuga inkende ni zinya senje petit senje nta kibazo n'abantu yego umuntu ashobora kuzibona ko mutere nyene ibintu bisanzwe nkuko
ndabibitiwe ibiti ni biti kama
yego iki ni giti kama no kuvuga ni giti kiri mu biti cy'ubwoko bita umuhasha ni giti kigenda ari umuzi ukunyene no kuvuga iki muri natire rero nyene muri natire urabona hari ibintu byiza nk'uko murabibona ibi no kuvuga bishyamba batubwira ngo tuzobihimbure titi oya ibintu byo bituma n'ingenzi aryoha n'ingenzi zije zirakunze kubafatira amafoto zikanezerwa ibintu nk'ibyo
mbega we mbega hantu heza je n'ukuri ntabwo bijya sari bwashike yes nari bwashike kweri none muta abantu benshi bakunda kuza ngaha turekanye najya amazi ashunguruka umva yuko bashobora koga bakaruhuka bakagikora imikoshi n'ibindi na bindi na bo na kandi kabijya
kahaba muri ibi mbo ibintu akantu kabijya kagomba gutangaza abanuzenya aba ingenzi nyinshi
bon muri make akantu ikindi kintu kiza gutangaza ingenzi baje gutembera ngaha ubwa mbere bahashitse baravuga ati harakayaga keza hasa neza ati hari ni moto nziza gukugiye kuraba ati hari nahantu usanga nko mu bisagara uramyere ahantu hari amahinguriyo misanga atakayaga keza baranavuga ati niri shamba rimeze neza vraiment ati nibintu biboneka hake bakavuga ati ibi bintu vraiment ni byiza gose
yego cyane cyane mutugiye sinkende sawa sawa okay inzoka ibintu by'inzoka nibikingaha ntabiriyo
bo inzoka ziremwe vraiment ariko kubona inzoka ngaha ni ibintu vya biboneka gake guko inzoka zo ngaha twovuga ko zazitembera mu ijoro kuko guhura nazo ku mutaga je nk'imisi ndahamaze ndahakorera nta nzoka ndashobora kubona vraiment yego
niza cyane ebane in iza tv tukutubereka uburundi bwacu ye tukutubereka iratiro iratiro aha ni mu kirundo na hanu heza cyane no vuga yuko benshi batanazi urazi yuko muta ibintu nk'ibi byiratiro abantu benshi ni bacecene babarundi biwacu ibaze twari ko turaza mu nzira tubaza abantu ati ntawe tuzi naho arabanya kirundo hari abantu babanye ngaha nyene ariko mvuga ngo na hazi vraiment tune bivakuye
bo no kuvuga kenshi hari abantu basa naba ndabavyumva cyane nk'ababibona bari nko ku misozi bakavuga ati bijye ni ibintu bisanzwe ariko ugiye kuraba ukuntu hari n'ukuntu ibintu byo ngaha bimeze ni ibintu byo kuratira ijisho umuntu akanavuga ati je narabonye uburundi bwacu n'ukuntu buhagaze ugiye kuraba guko nk'iriratiro benshi batubwira ati nabaja mu mahanga nta handi hantu bakunze kubona heza nkasumba ngaha
nukuri ahantu ni heza cyane n'ahantu hiratiro ni bya bindi abantu kwirengagiza kwiga histoire iwabo gukurikirana bamenye imibereho y'ahantu none abami bakunda kuza ngaha kera ni bande abami baza ngaha
oh ico cy'abami vraiment je ndi muto ntacyo novuga koko
rero uri muto waba nkanje ngaha ibyo naje twomeje tuzobyaza abasogokuru yego cyane cyane ariko cyakiraro ibintu biraro by'ababirigi wa mugabo mama we none kiraro ni iki
iki kiraro ni kiraro kiriho kirakogwa n'abazungu bava mu gihugu cya Nepal mu ntumbero yo korohereza ingenzi na cyane cyane zije kuvisita kubera hatugiye kumanuka ku ma escalier bashobore kuraba amashite uko ari abiri karera ya mbere na karera ya kabiri bahagaze hejuru ku kiraro bitarinze kubagora
yego burya aha turi burya ari ajye amazina si yagera aratemba hari
yego yamanutse no kuvuga aha tugeze kuri karera shite mwaro na nyakai zamaze guhura hepfo mu ishamba zaciye zitanga shite karera ariyo yitigiye kuraba hepfo
yego sha niza cyane none iki kiraro kizogenda good
iki kiraro kigomba gufatanya ahantu hariya hakurya kugira ngo umuntu ashobore kuvisita kuraba izo shite zibiri umwanya w'uko yomanutse kuza kuziraba ashobore kuraba yihagarariye gero ku kiraro atangorane
yo mbega bizaba bitesa we asha nanje nzohaza niba ikiraro n'icyahera none bavuga yuko kizohera gihari muta iki kiraro
iki kiraro vraiment baravuga ko ubu turi mu kwezi kwa gatatu baravuga ko shika nko mu kwezi kwa gatanu bitagoranye kwa zaba baramaze kugishikiriza cyaheze
yego sha imana ibaje imbere reka rero tu Ala cameraman ya pararanganye hiyo nimubona ama image ariko arajugumira menye ko byadugiranye mwo tuko tururuka ya maskalie gura tuce kuraba
karera
ya mbere ijya twari ko yari karera ya kangaha
ko ari ko tuvuye kuri nyakayi ya mbere
nyakayi
ya mbere ubona aho tugiye kuri karera ya mbere abone tugeze mbere nyezi na hantu mu mayira abiri uja kuraba karera ya kabiri ucanga ukamanuka ukagenda ugashika mpaka hasi ari hamwe hari za escalier nyinshi ndende zikunze kugora ingenzi aha naho mubona tumanutse kuri karera ya mbere aho dushobora kuyibona yose ukwiza karera ya mbere tukaje tubona na karera ya kabiri ukuntu imanuka hasi
twagiye cameraman asha wewe ngo vyime n'ugo rukamera gwa uko nyene we vyimba nta kundi jere ryagiye kubera imbeho ahubwo mwe murakome
twarahamenyeye vraiment
arahamenyereye wa mugabo mama we none aha kuhaduga kuheri sinza kurira kumanukaho biroroshye kuduga rero za kuba umuziki ndakora
uvuga ngaha kenshi hariho n'abantu bashika bakahanezererwa ati nari maze n'igihe ntagira siporo none ndagize siporo
arangoroye
ndanonotse ne mu mubiri ati co mpa n'ejo nkagaruka ahubwo nkaza gusubira kumviriza nkagira siporo
ebana yego ni siporo koko ndira mama we amazi ari hiyo ndakuboneye amazi cameraman urabe ntugwe
nuhundagare bavyita guhundagara muto haca mbona uducako nkibisi yuzuye nani sinakubwira ati bayi muta ibi nahenda binyotewe mbaje ndakunda ndumuntu wa mbere nkunda karanga ndakunda kuraka mbona ibintu no vuga ati imbuga zakaranga kiwacu cyane cyane ibi nivyo rero Isaac TV yo biga hanu heza we my god
aha rero ibi niyo karera ya mbere mubona karera ya kabiri nayo niyo yiyimanuka hepfo urabona ko na ya migozi bariko baradushirira ko cyakiraro ngizo biriko biramera neza no kuvuga iyo migozi bari bihenze gato barayinyuranya no kuvuga iyo migozi bashangwe kwishira ku bubundi bwo kare yari hejuru bo bariko barabiraho ukuntu byogenda bikamera neza vraiment
mama we ndabira hano none muta yo sino chunguriya no cha ani ari atwari turi
bo no kuvuga hatuke iniyo karera ya kabiri ni hamwe nababwira mu mayira biri umuntu amanuka ku maeskari akaza kuyiraba hagaze hepfo niyo yiyi karera ya kabiri niyo yanyuma mu mashite aba yasigaye abarizwa ruguru ni ya mashite ari
muta twibira kabanga buya abantu batazi akamaro ko gukurikirana ibintu nk'ibi ubabwiye
bo na cyane cyane abantu batazi akamaro ko gukurikirana ibintu nk'ibi nk'akarori urashobora gusanga hari nk'umuntu yaciye ku ishuri ibi jewe ntibagiye navyize mu mwaka wa kane numva ngo oshite do mu ishanga no kuvuga hari abantu babiciye ko ku ntebe y'ishuri
batarabibona
n'ubu bavyumva nk'umugani ko kumengana ibintu bitigeze no kubaho mugabo ahubwo nabahamagarira kuza bakavyirabira n'amaso mu yandi n'ahantu heza cyane amazi meza ubugiza kanyota arayanywa vraiment nk'abantu bo muri imicungara niyo maze binywera namwe murayibonera n'amazi yera y'umusarara vraiment ntangorane
asha amazi